ga e sale lekala la go laola ditsweletsa tsa lephelo SAPRA le tsebiše go šomišwa ka tlhokomelo ga dipilisi tša Ivermectin ke bašomi ba tša maphelo go tlhatlhobeng ga COVID-19 dipilisi tšeo di roka ka bontši.
Lots of people are asking for Ivermectin at the moment in at pharmacy level. Yes, but unfortunately we're not allowed to sell it and not allowed to stock it at the moment.
Go rekišwa ga sejweletšwa se go bonagala mo gore dinokwane di kgweditše monyetla go dira tšhelete. Kgwedi ya go feta go swere motho boemafofane bja OR Tambo a tswelela a le Dubai a rwele dipilisi tše tša go feta 2,000 ka ge dipilisi tša Ivermectin di se molaong go ka šomišwa go batho ka Aforika Borwa, bangwe ba batho ba di reka bobebe go inthanete. SABC o dulotse gore o ka reka tše 10,000 ga o nyaka bjalo ka lebokisi le le rekilwego ke motho yo a swailego lekgotlagaso tsebe. Dinyakišišo di utolotse gore diperesente tše 80 tša dipilisi tša Ivermectin tšeo di hwetšagalago ka monageng di na le seokobatši seo se sa tsebagatšwego ka gare.
We found that 4 out of the 5 tablet formulations actually had at least one undeclared pharmaceutical ingredient or medication. In fact, one of the tablets had 7 additional undeclared medications.
Tše dingwe tša diteng tša dipilisi tšeo di ka ba le ditlamorago tšeo di tseneletšego go balwetši.
People must remember that when they are buying drugs that are not from a pharmacy and not from a recognized firm, they're probably not getting ivermectin. It is probably some fake that, as I mentioned, contains all sorts of other medications as well.
Ditsebi di lemoša setšhaba gore go šomiša diokobatši tšeo di seng molaong go kotsi.